Molweni. Umbuzo wethu namhlanje ufuna sifumane impendulo ka x xa absolute value ka 3x uthabathe u 9 ilingana no 0. Impendulo yakho ufuna kuyibonise kwi number line. Masibhaleni kwakhona. I absolute value ka 3x uthabathe u 9 isinika u 0. Ithetha ndoni lonto? Lonto ithetha ba lento engaphakathi kwale migca i absolute value yayo ufuneke isinike u 0. Inye into okwazi uthatha i-absolute value yayo ufumane u-zero. Ngu-zero. Loo nto ithetha uba le nto ingaphakathi kwale migca funeke ilingane no-zero. U-3x uthabathe u-9 funeke alingane no-zero. Nikhumbule uba besisebenzisa elinye inani besizoba neempendulo ezimbini. Ngoba le nto ipha ngaphakathi kwala migca inga-positive okanye inga-negative. Ka le nto sisebenzisa u-zero linye inani esithi xa sithathe i-absolute value yalo sifumane u-zero ngu-zero. Kuzofuneka sisebenzise imithetho yethu ye-equations sizofumana u-x yedwa. Sidibanisa u-9 macala omibini lwephawu lwethu. Sishiyeka no-3x ulingana no-9. Sahlula macala ngo-3 sizofumana u-x ulingana no-9 over 3 okanye u-x ulingana no-3. Nantso ke, niyabona, nantsi impendulo yethu bingenzima ngakangako. Qha, asikagqibi, neye siyibonise le mpendulo yethu kwi-number line. Masizobeke i-number line. Sizoqala ekhohlo ubeka amanani. Sizoqala ngo-negative 2, sibeke u-negative 1, u-0, u-1, u-2, sihambe kanjalo side siyophela ku-5. Siyayazi uba impendulo yethu ngu-3, ngoku funeke siyibonise kwi-number line yethu. Kuzawufuneke sithathe omnye umbala, sizokwazi uzoba isangqa phaa ku-3, sibonise uba nantsi impendulo yethu. Nantso ke. Enkosini, sesigqibile.